Umwungere mwiza yamahanura mu kibano kuko bamwumviriza
wa mugore mwiza nigikiki kugoye nikuki wifuza
kurengare nk'ibigo
akubwiza ukuri ntaraba ngo ni uko uri mu mafuti
wa mushinga ntane
wambaye amakoti
nikuki yutashe
usindira umugore
n'ay'abana bobo
baca baguhunga
ntutegere neza yuko ubugabo si ukwiboretsa canke abahabara bagutesha umutwe bakagutesha urugo kandi mbona bose basaba none tenga amatwi Muhi wawe usindira umugore wawe abana bobo baca baguhunga ntutegere neza yo kugaba so kwiboretsa nk'abahabara bagutesha umutwe bakagutesha urugo kandi mana twose bisaba none tega amatwi
uhanuwe umve